ake sikhuleke. Unkulunkulu uyaphila Jehova namandla amongcwele. Nala makhandlela, sibonga kuphila Nkosi yamakhosi. Nabo amongcwele bahluphekile baswela konke abakufisayo kumongcwele. Dalwa ezwi namhla athembele kuwe Nkosi yamakhosi. Makungabali konke, makungaphiki konke Nkulunkulu namandla ngongcwele. Khulule sabeka, dalwa ezwi namhla. Kanti indaba phi emhlabeni babe basaphumela Nkosi yamakhosi. Moya ongcwele moya onkazimulo kulela kukhanya nenhlanhla nempumelelo. Ngala makhandlela ezibaya namhlanje kusene. Mayikhanyisele wonke muntu ofika kulina video Nkosi yamakhosi. Bese uyathemba, bese uyakholwa, ngabe imali, ngabe inkinga yomsebenzi, inkinga ye-relationship, inkinga yamaphupho, inkinga yedlozi, inkinga yesithunywa, ukulimala njalo izingozi, phupha kabi, moya emibi. Nkosi yamakhosi, moya ongcwele, la kunzima khona Nkosi anamandla, la abanye abongcwele bangaziyibongo zabo, abanayo imizi yokuhlala, bale egangeni Nkosi yamakhosi, balaba bangakadli mongcwele. Ngiyabakhulekisa egameni leNkosi. Amen. Mbukele khona ekhaya. Abanye benu abangazi abakase bangibone ngamehlo enyama bangigcina khona amafonini kodwa mina ngikhethe bala muntu uyangithanda ungithandi uyangiphila ungiphilele ngithi ngumoya kaNkulunkulu angemoya bayithumeza zasekhaya kini zasekhomama wakho ngala makhandlela ongaphethe namhlanje wena ofuna umsebenzi wena odinga ithenda wena odinga ukuba nebusiness ngicela uNkulunkulu akukhanyisele kupha amandla ngoba nganza kwethu asiphiwanga iphiwo efana nawo la ubekwe khona lapho isipho sakho sikhwela khona ngicela ustike khona ume khona wahamba ubamba noma ngabe yini bamba lo ubekwe khona ithi ngoma ngicela Nkosi ungibeke lapho othanda wena khona nawe ngicela ume lapho okuthanda wena khona lapho ubizelwe khona ungakule umuntu alapha uzofuna ukulapha uvule amabhizinisi ufuna ukuvula ibhizinisi ufuna umsebenzi noma ufuna umsebenzi la ubekwe khona ngicela ume khona wendise ngiloku uNkulunkulu akuphe kona waeda kwaze kweca yibona impilo yakho seyifadela sizathu yini kwenze into engavumelana nendlozi lakho noNkulunkulu wakho. Inkosi ikubusise namhlanje. Sende SMS umthandazo ukukhuleke nawe. For more, check out YouTube channel. Inkosi ikubusise ngempumalanga mina iPTT noma ungidinga zokusiza ngizokwelapha. Nokuhlola ekhaya online 200. God bless you.